President Museveni yali natete. Nagamba Nambooze oyo bamundeetereko nange mulabe. Njagala omuntu gwe bayitaani? Nambooze. Nga nze Betty Nambooze n'olwekyo nze omu ku baateekateeka tuokye poliisi ye nateete mu ebyo ebyaliwo.
You have to listen about me.